a tswa kwa Limpopo mna awa crime jao na mna ukuma na mtona mna wa mtswere mna bar boloi o mongwe re ipile pudi e pregnant for 88 months o mongwe re ipile kgogo a mtrobane ka skitrekere le sebepi ee motho wa ona o tswetse lefielo la o loya ko next door ba lenyaka o tshwarešitše a re ke re ke a lenyaka ee ko mongwe o itse ke lefielo ko moyeng a wela godimo a ntorofu ya senyega kamente e ka se o lokišetše e lokišetša ba le ba dirofu tsela tša o bethame di ice monna natural disaster monna o ka gore motho o wetse godimo a nto a ba loya a kamente ka sete ke a botsesbembe se kano seetše ka macommission shuba tle ke thabo mahlare thabo is thabo mahlare se mhlare www.behindbarsbbclothing.com ke south africa mooke ke a botsa o mongwe o rotetse motho ka gare o molomo ba re ke robale motho a o ne a mela bana ka gare o molomo sese.